Angifuni phinde ngizokuthiwa khona ungakwazi ukwenza i-makeup la. Hayi mina, oh anginayo ngisho i-foundation. Wazakhombisa ukuthi kwenza kanjani? Thatha le nto le ngoba unayo i-foundation. I-concealer le kumele wenze show ukuthi ifana nawe bese uthi fahla fahla. Ungayiqhazi nami. Blender leyo nto ngebrush noma ngesponge. Yincange njengale ndlela osuncanga indoda. Qhubeka. Uyabona ukuthi awuyidingi foundation the same way ungamdingi lo mfana ungakhiphi kwi-date. Lalela, nakho okunye. Fala lento phasa kwamehlo hawu. Ngithe blender bo. Ngikhathele yinina phela. Le nto nkosi yami. Uyithi 1-2. 1-2. Shwi, shwi. Hawu. Ntombazane enjani ngakwazi ukwenza makeup? Wena nje lo line wokuthi sorry babe, I'm late, I was doing my makeup. Awuwazi. Nakho futhi lokho kweqhomo. Faka kahle mina nawe njengelady hawu. Angifuni nokuzwa ke ukuthi wena ilesho lifake. Uthi lakukhalisa. Ufuna ukukhaliswa indoda? Hayi, niyabona ke manihlulekela. Hayi, ngiyowasha izandla ngani mina. Ngibe ngiphumile kunini.